Nabaramukije bakunzi mudukurikira ku ishene ya YouTube Daniel Mugisha je muvugana ni Daniel Mugisha mugiye gukurikira ikiganiro muzohora muronka imisi yose amateka ibikogwa n'ibyaranze abanyepolitike b'u Burundi muri kanya
murahawe ikaze kuri YouTube channel Daniel Mugisha muri cha ikiganiro cy'amateka ibikogwa n'ibindi byaranze abanyapolitike b'u Burundi Mugandano cyo munsi tubashikiriza amateka ibikorwa n'ibindi byaranze abantu bane batakiri bazima ariko bose batewe iteka ryo kurongora Burundi mu bihe bidasa. Bose uko ari bane hari ikintu cabagoye. Nako batagize ngo batuka Burundi batabone ibintu cyo kimwe nabo. Umwe mu gihe ciwe yabitinya nka Burundi. Uwundi yavuga ko ari bampema yuzuye bishinga basesa nkuyoze eka mbere hari nuwari yabikomeje mu gihe ciwe bagakoresha inyabutatu y'igifaransa bati tribalo terroriste genocidaire uwundi nawe naho yari yaratutswe akiri mu bagwanya ubutegetsi abushikiriye yageze aho abantu abahizi na gibikoko ati mujeri kubgabo uwo wese atabona ibintu nkabo yari umwansi w'igihugu none dufatiye kugira ayo majambo yakoreshejwe cyane abo bantu nibande ijambo rimwe rimwe ryose munayo yakomeye ku ntwaro yande ayo majambo ne twababwiye inyanka Burundi mpema yuzuye ishinga sesa nkuyoze na mujeri tribalo terroriste genocidaire yibutse ku intwaro zitandukanye zagiye zirafata abarundi batiyumvira nk'abatwara mu bihe bitandukanye mu gihe cya Repubulika ya mbere mu 1966 gushika mu 1976 harabaye ingorane nyinshi hagati y'abashigikiye intwaro ya cami le monarchiste n'abashigikiye Repubulika le républicain injyane zifatiye kunara ico gihe bavuga cyane cyane bururi na muramvya injyane zifatiye no kumoko abantu benshi barafunzwe barishe abandi barahunga kubera izo njyane utegetse bw'ico gihe byarabonaniye gufatanya abarundi bose nk'abana b'igihugu inyuma y'ico Icha barundi bakunze kwitikiza co mu 1972 ni imvugo y'inyanka Burundi hamwe n'abamenja yakomeye cyane udakunda ubutegetsi bw'ico gihe yari yitwa ko yanku Burundi kubw'abatwara ico gihe utabashigikiye ni yari umurundi ahubwo yari inyanka Burundi inyanka Burundi na burenganzira na bumwe ibigifise Ni uyu munsi mubona hirwa harerekanwa amarorego yakozwe n'ubutegetsi bw'ico gihe kugeza naho umwami w'u Burundi yicwa nabi agatabwa nk'igikoko Repubulika ya kabiri kuva mu 1976 gushika mu 1987 yarashize imbere ibikorwa by'iterambere mu gihugu kibazo cyo gusubiza hamwe amoko carayigoye mu gihe cyayo niho havutse imihari ikomeye ya politiki mu mpunzi z'abarundi aho ni nka paripe utu FNL canke ubu yavuye ivyara FRDB ubutegetsi bw'ico gihe bwafata batavuga rumwe nabwo nk'abagira ku mohe y'abanyamahanga basesa nkuyoze bukibaza ko abarundi bakurikira maronko ariyo mpamvu babwita abamema yuzuye Inyuma y'iganda kugwa rya President Melchior Ndadaye igihugu carinjiye mu ntambara kubera hari abarundi babona ko atakindi basigaje atari gufata ibigwanisho kugira bahabuze agateka kabo iyi ntambara yarafashe gose isura y'amoko kandi impande zose zagomye zagirizanya iyo nyabwoko leta yakomeye inyuma y'iganda kugwa rya President Ndadaye yafata abaroberi ba CNDD-FDD nk'imigwi y'iterabwoba igenzwa n'amacakubiri n'iho nyabwoko ariko kubita groupe tribalo terroriste genocidaire mu bari bafise ubutegetsi haradutse n'imari zijanye no kumenya ko leta ikwiriye kuvugana n'imigwi imeze gutyo mu Mubihumbi bibiri na gatanu aho Senide David difatiye ubutegetsi bamwe mu Barundi bariruhukije bari bizeye ko ibyo kwitwa Barundi abansi b'igihugu bigiye kurangira kandi ko batavuga rumwe bagiye gusangira igihugu atankomanze cyo cizere cyamaze umwanya muto cyane. Ibintu byatanguye kuba nabi cyane inyuma y'amatora y'ibihumbi bibiri na cumi aho habereye umugambi safisha biraheza birunyuka igihe hari Abarundi berekanye ko badashyigikiye ikiringo cya gatatu cya Perezida Nkurunziza. Jambo Mujeri ryarakomeye cyane muri icyo gihe ku buryo biboneka ko batavuga rumwe n'ubutegetsi basigaye babonwa nk'uko boba batakira abantu. Gufunga, guhohotera, kugandagura, kunyitsa no kwangaza utavuga rumwe n'ubutegetsi byahindutse ibintu bidasanzwe bisanzwe cyane. Abatwara bakunze kwitwa Sebarundi ariko bigatangaza ingene abo babyeyi b'Abarundi bubahuka kubacamwe imigwi maze bagaha amazina y'ikibi n'ubukoko abana babo mbere hakanatunganywa imigambi yo kwica abo bana babo. Ikiganiro cy'uno munsi kije kitwibutsa ko twese turi Abarundi ku Burundi tubusangiye mu budasa bwacu ku mutegetsi atari kuri we gukoresha imvugo yishakiye kuko imvugo akoresha ishobora kunga canke kwica Abarundi. Aha niho hagarukiye ikiganiro amateka ibikorwa n'ibyaranze abanyapolitike b'u Burundi cy'uno munsi. Tubibutse kutubwira icyo cyabigishije muri comment ariyo commentaire, kugira like ariyo j'aime no kugisangiza abandi mu kugira share ariyo partage. Na ubuta murahawe ikaze kuri YouTube channel Daniel Mugisha muri cya kiganiro cy'amateka ibikorwa n'ibindi byaranze abanyapolitike b'Abarundi. Mu kiganiro cy'uno munsi tubashikiriza amateka ibikorwa n'ibindi byaranze abantu bane batakiri bazima ariko bose batewe iteka ryo kurongora Burundi mu bihe bidasa. Bose uko ari bane hari ikintu cyabagoye nta kubatagize ngo batuke Abarundi batabone ibintu cyo kimwe nabo. Umwe mu gihe ciwe yabitinya nka Burundi ubundi yavuga ko ari bampema yuzuye bishinga basesa nkuyoze. Eka mbere hari n'uwari yabikomeje mu gihe ciwe bagakoresha inyabutatu y'igifaransa bati tribalo terroriste genocidaire ubundi nawe naho yari yaratutswe akiri mu bagwanya ubutegetsi abushikiriye yageze aho abantu abahizi na ry'ibikoko ati Mujeri. Ku bwabo uwo wese atabona ibintu nkabo yari umwansi w'igihugu. None dufatiye kugira ayo majambo yakoreshejwe cyane abo bantu ni bande ijambo rimwe rimwe ryose muri ayo yakomeye ku ntwaro yande. Ayo majambo ane twababwiye inyanka Burundi mpema yuzuye ishinga sesa nkuyoze na Mujeri tribalo terroriste genocidaire yibutse ko intwaro zitandukanye zagiye zirafata Abarundi batiyumvira nk'abatwara mu bihe bitandukanye. Mu gihe cya Repubulika ya mbere mu 1966 gushika mu 1976 harabaye ingorane nyinshi hagati y'abashyigikiye intwaro ya cami le monarchiste n'abashyigikiye Repubulika le républicain. Injyana zifatiye ku ntara icyo gihe bavuga cyane cyane Bururi na Muramvya injyana zifatiye no ku moko. Abantu benshi barafunzwe barishe abandi barahunga kubera izo njyane. Ubutegetsi bw'icyo gihe byarabunaniye gufatanya Abarundi bose nk'abana b'igihugu. Inyuma y'icyo yica Abarundi bakunze kwitikiza cyo mu 1972 n'iyi mvugo y'inyanka Burundi hamwe n'abamenja yakomeye cyane. Udakunda ubutegetsi bw'icyo gihe yari yitwa ko yanka Burundi kubw'abatwara icyo gihe utabashigikiye ntiyari umurundi ahubwo yari inyanka Burundi. Inyanka Burundi na burenganzira na bumwe ibigifise ni uyu munsi mubona hirwa harerekanwa amaroregwa yakozwe n'ubutegetsi bw'icyo gihe kugeza naho umwami w'u Burundi yicwa nabi agatabwa nk'igikoko. Repubulika ya kabiri kuva mu 1976 gushika mu 1987 yarashize imbere ibikorwa by'iterambere mu gihugu. Kibazo cyo gusubiza hamwe amoko cyarayigoye. Mu gihe cyayo niho havutse imihari ikomeye ya politiki mu mpunzi z'Abarundi, aho ni nka Paripe Hutu FNL canke ubu yavuye ivyara FRDEBU. Ubutegetsi bw'ico gihe bwafata abatavuga rumwe nabwo nk'abagira ku mohe y'abanyamahanga basesa nkuyoze, bukibaza ko Abarundi bakurikira maronko ariyo mpamvu babwita abamema yuzuye. Inyuma y'iganda kugwa rya Perezida Melchior Ndadaye, igihugu carinjiye mu ntambara kubera hari Abarundi babona ko atakindi basigaje atari gufata ibigwanisho kugira bahabuze agateka kabo. Iyi ntambara yarafashe gose isura y'amoko kandi impande zose zagomye zagirizanya iyo nyabwoko. Leta yakomeye inyuma y'iganda kugwa rya Perezida Ndadaye yafata Abarobeli ba CNDD-FDD nk'imigwi y'iterabwoba igenzwa n'amacakubiri n'iyo nyabwoko ariko kubita groupe tribalo terroriste genocidaire. Mu bari bafise ubutegetsi haradutse n'impari zijanye no kumenya ko leta ikwiriye kuvugana n'imigwi imeze gutyo. Mu 2005 aho CNDD-FDD ifatiye ubutegetsi, bamwe mu Barundi bariruhukije bari bizeye ko ibyo kwitwa Barundi abansi b'igihugu bigiye kurangira kandi ko batavuga rumwe bagiye gusangira igihugu atankomanze. Ico cizere camaze umwanya muto cyane. Ibintu byatanguye kuba nabi cyane inyuma y'amatora y'2010 aho habereye umugambi safisha biraheza birunyuka igihe hari Abarundi berekanye ko badashyigikiye ikiringo cya gatatu cya Perezida Nkurunziza. Jambo Mujeri cyarakomeye cyane muri ico gihe kubyo biboneka ko batavuga rumwe n'ubutegetsi basigaye babonwa nk'uko boba batakira abantu. Gufunga, guhohotera, kugandagura, kunyitsa no kwangaza utavuga rumwe n'ubutegetsi byahindutse ibintu bidasanzwe bisanzwe cyane. Abatwara bakunze kwitwa se Barundi ariko bigatangaza ingene abo bavyeyi b'Abarundi bubahuka kubacamwe imigwi maze bagaha amazina y'ikibi n'ubukoko abana babo, mbere hakanatunganywa imigambi yo kwica abo bana babo. Ikiganiro cy'uno munsi kije kitwibutsa ko twese turi Abarundi, ku Burundi tubusangiye mu budasa bwacu, ko umutegetsi atari kuri we gukoresha imvugo yishakiye kuko imvugo akoresha ishobora kunga canke kwica Abarundi. Aha niho hagarukiye ikiganiro amateka ibikorwa n'ibyaranze abanyapolitiki b'u Burundi cy'uno munsi. Tubibutse kutubwira icyo cyabigishije muri comment ariyo commentaire, kugira like ariyo j'aime no kugisangiza abandi mu kugira share ariyo partage. Na huta